ne kanisa family marke rope otondi baba min piny and all protocol observed anabiro ka mokwongo mondo confirm nu jodalawa ni tho mar ker rope otondi ni omako jo Kenya te kendo abiro kod mos mar kuyo moko kuom wajumbe mag Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party duto te manie National Assembly gikelo mos margi mar kuyo makende ukao to mar ariyo adwa wacho ni ker Opiyo Tondi nyocha en an embodiment of unity mar oganda wa mar joluo to kendo bende yande en an embodiment mar courage Nyosha kero pio tondi en jago no majara tiro kendo manigi chir. Wan kaka joluo osong'ewa ndalo duto te. Kaka jogo manigi chir o kamano. Omiyo adwaro mondo confirm katieko. Ni gimoro ni jomoko nyalo wacho. Ni wan joluo ni waonge sirikal. Mano en miriambo. Gima nyaka nyisu en ni sirikal wan kodo tieng' diriyo. Manarobi to kod mag counties ma we are fully represented in Nairobi kucho wan kaka wajumbe wan ye third arm of government and therefore we are fully in government waonge rusa kata gimora mora manyalo miyo wawuog nwadhi go chongwa piny ni jomoko o kamano yande ka wan ye bunge katieko juma mokalo cha ka wakalo budget ineno ni budget okeli e bunge Gisirikal mo kwa tambuani. To budget no pesa margero ndara moa chemelil to di miwani to chuponya kamambuleo ogol. To wabunge majoluo mamoko nyakama kisumuka. To ni koro ringo to di state house. I di state house to pesa maloso ndara maturua tigole bunge. Mano eno fuo kosoko fuo. Eneko kosoko neko. Atieko. Katieko. Katiba mane baba Raila Amolo Odinga otelo ni mawayudo e higa mar 2010 omiyo waratiro mar tamruok tambua ng'ato kata yie ng'ato kamano ka baba osewacho ni jago cha gilange Ruto gilange okotambua wan wan te wan under the constitutional right marwa mar tamruok sirikal no kamano omiyo kochopo juma manyien Kanda lo aparga ngweno rumo tchadek. Wadi chiko yitua mundu wa winzi kima baba lando. Kamano. Toko konwa. Nwa wokaro mbwa. Wadi Nairobi wate. Jadi mburo okoko. Jadi mburo okoko. Wanigila tiro mata mburo kusirikal mantie eyo moko winjori. To wanigiteko bende margolo sirikal. Nya sayi madugwedu. Eru kama na enya.